be the truth. I'm about to get my grown man on y'all.
Baby, you know that I miss you. I wanna get with you. Got 50-11 ways I'm thinking about how I could do you. I call a girl six, man, damn, a girl thick. Got me biting on my lip cause she just texted me some pics. Let's take this thing to Yahoo, baby, we can cam it up. The way you roll them hips for me, girl, you ain't no amateur.
Baby, you know that I miss you.
Da 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 da